The application for bail is dismissed.
Lokhu kusho ukuthi lo msolwa wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uzoqunywa esitokisini lize libuyele enkantolo yecala lokubulawa kaMeyiwa mhla zimbili kuNhlaba. Ubonga Ntanzi nakuba ekhale ngokuthi amaphoyisa amshaya ngesikhathi eboshwa futhi akakaze atholakale necala phambilini, ijaji linqume ukuthi uhlulekile ukwethula izizathu eziqinile zokunikwa ibheyili.
I'm satisfied that the applicant has not discharged the onus to prove exceptional circumstances, that exceptional circumstances exist and that it would be in the interest of justice to grant bail.
Umbuso ke ubuphikisana nesicelo sikaNtanzi usamukele isinqumo senkantolo.
We welcome the judgment, and as the judge said that the accused failed to convince the court that it was in the best interest of justice that he be released on bail.
Kwenzeka lokhu nje ikhomishana ebhekele ukusebenza kwamajaji kuleli JSC iphakamise ukuba umengameli uSiril Ramaphosa amise emsebenzini ijaji lengameli icala likaSenzo Meyiwa uChifiwa Mawumela. Imbangela yokwehluleka kwakhe ukuphothula amanye amacala aqulwa nguye. Nakuba-ke singekho isiqiniseko somthelela wesiphakamiso se-JSC ecaleni likaMeyiwa, kepha-ke ibalule ukuthi ngesikhathi esamisiwe uMawumela kufanele agoqe wonke amacala abhekene naye. Khona manjalo ke phakathi kwabe bethamelele icala bekhona nowabe ngumengameli wabanye abasolwa ecaleni lokubulawa kaMeyiwa uadvocate Malise Ladefo uthi nakuba abe engaboni ngasolinye nejaji uMawumela kepha kukho ubutha phakathi kwabo.
When you don't agree with the judge with a certain thing, it's not that you are fighting.
Yeah.
No. It's the nature of robustness of the criminal court or trial. That's how it is.
Izindaba ze-SABC ngingunqube kunzimande.